Turashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vino munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva bari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda bari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Tu live ku isi hose kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi muri isanga y'uno munsi twabatumiriye mwo nkuko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu Hagaton Rwasa umushinga mateka Hagaton Rwasa atwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi akaba yaritoje no matora y'umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka. Uno munsi rero Honorable Rwasa twamubatumiriye kugira ngo yishure ibibazo vyanyu bitandukanye kubigezeho mu bisata bitandukanye by'u Burundi muri byo harimo umugambi wo kugabanya intara commune na zone zigize Burundi imigendranire y'Burundi n'amakungu hapo zitandukanye ku Burundi agateka kazi na muntu ikenagi isukari ikenagi igitoro amakarashishi avugwa kwa kugwa n'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi n'ibindi Hagaton Rwasa ikaze muri isanga y'uno munsi
muradutunga amatelefone yacu turumva bari basuye kumutwara kuri telefone ariko aragarutse no habye Hagaton Rwasa muratwumva
yego ndabumva
murakoze dugize amagendera menshi kugira ngo dushobore kubatora telefone yanyu turagerageza bikanka bakayica umwanya wose turinze guca kuri telefone tutari tumenyereye gucamo ikaze rero muri isanga y'uno munsi kwa mbere turabasaba imbabazi mwebwe nyene twaragerageje kubatora tukavugana ku matelefone asanzwe mugabo hageze ko tubatora kuri duca kuguhamagara abakunzi bacu n'ivyakunda turabasaba imbabazi ko mwatwihanganye kandi mukemera ko tuza kuyaga tunasaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya Amerika barenga igihumbi bari batwandikiye basaba bavuga ko bashaka kukuvugisha uno mwanya rero ni gwanyu n'abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kwicura kuri ivyo bibazo twari tumaranye iminsi twicaranye kugira ngo tubabaze vuba rero Hagaton Rwasa munamashinga amateka leta irabarungikira integuro y'itegeko yo kugabanya intara amakomune amazone n'imitumba bigize ico gihugu itegeko ririko ririgwa riramutse gemejwe intara zigize Uburundi zizova ku 18 zije kuri 5 iyo integuro y'itegeko murayivuga ku ikiga Honorable Hagaton Rwasa
ugamena berho ico nubuga hariho ibimaze gusa n'ibihinduka nimba ibyo tubona ku mbuga ngurukana mu binyari byo izo ntara umenga amazina bo barahinduye ikaba Bujumbura Gitega Ngozi Uhumuza na Inanzegwe hanyuma rero icyo tubivuga ko twebwe nuko tubona biri mu rukurikirane bw'ingendo ya leta yo kugerageza kwimura imigambi y'abari bagiye mu matora murazi yuko twaravuga yuko Burundi si bunini cyane kuburyo twogira imihingo intara nyinshi imihingo myinshi turavuga tuti intara zitanu zirahagije mugabo kumbure intumbero leta ibiha birashika ko atariyo twe twoba tubiha kuko kuri twebwe ubwa mbere n'uko kugabanya imihingo cyangwa intara z'ubutegetsi nuko twiyumvira yuko icame na mbere ari ku neza abanyagihugu kugira ngo amafaranga aja mu bikorwa by'iterambere y'abanyagihugu abe menshi gusumba ayahora akoreshwa muri bine bihe bya none, kuko usanga amahera menshi aherera mu mishahara. Nawe ni wibaze bahura amatari 18 nuko nyine kumbure babihinduye hambere uramatari agifatwa ku rugero rumwe n'umushikiranganje. Wibajije rero abashikiranganje ukuntu bangana, ugashira ko nizo ntara 18 urumva ayo mafaranga yo bagenda gusa mu mishahara y'abo bantu no kubabeshaho kora amafaranga menshi. Ikigira kabiri kuri twebwe, byoba ari byiza mu gihe uwo mugambi woza kuwushyira mu ngiro atari ukubera bya bindi byo gushaka kugwiza ibibanza kugira ngo baronke akazi baha abantu babo, none akazi aho gukora akazi ko guteza imbere igihugu bagakora akazi ko gucunga abanyagihugu. Ibyo kuko nibyo byatumye baza baranyenyagura bagwiza amazone, bagwiza amakomine, ibintu hamwe n'ibi. Ariko nanone harimo igihushane muri uyu mugambi wa leta, kuko hamwe baravuga ngo bagabanye intara mugabo agashashaka kongereza igitigiri cy'imitumba, igitigiri cy'amazone. Imitumba yo kuyigabanya nibyo ukunda pe kumbure, kuko umutumba uko wamye ni kuguma niko witwa. Mugabo zone nimba rifise imitumba itatu muri iyo ntumbe yo batibagabanye ubwo bwinshi bw'abategetsi bw'abatware bari kugabanya n'amazone kumbure akagabanuka gusumba nimba zone yaho igizwe n'imitumba itanu bakagira nk'iga zone imigira imitumba indwi ku karorero, kugira ngo amafaranga yari kuje muri iyo mishahara y'abashefu dozone ahubwo aje gukora ya migambi yidi mu mashuri, intebe ziboneke, ibitabo biboneke, mu bitaro imiti n'ibindi, amabarabara akogwe. Nayo ubu amafaranga yokoze iyo mirimo yose yo kuneza abanyagihugu ahera mu mishahara gusa y'abakozi ba leta.
Hama abavugana huko byoba abavugana huko byoba ari kugira ngo begereze ubutegetsi abanyagihugu nabo gawo no hable gwasa.
Eka kwegereza ubutegetsi abanyagihugu z'ukugenda ngo mutanteri cyangwa umutware kanaka ngo babandi siko kubimwegereza. Kubimwegereza ni uko ibyo akenera mu butegetsi abishikira adatamye. Ni ukuvuga yuko hariho ibijyanye n'ibihe tugezemwo, ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe bimworohera kwiyunguruza aje aho ubwo butegetsi bukorera. Ubutegetsi buregera umunyagihugu mu gihe icyo agiye arondera nimba ari urupapuro kanaka, nimba ari serivisi kanaka, abironka atari kubanza kuzembagizwa ngo genda uzogaruka wa kangahe uzogaruka mu ndwi zogera gute ibintu hamwe n'ibyo. Kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ni uko urwanya igiturire by'ukuri ku buryo umunyagihugu yumva yuko umutware ari umusuku wiwe atari umuntu wo kumuhonyera ku gakano. Ibyo rero sinibaza ko kugabanya imihingo amakomine cyangwa ibindi kwari ibyo bica biza gutora inyishu y'ibyo bibazo narimvutse ngaho hejuru. Hariho ubwo inyene abantu biyumvira inyene ibintu babikora nicyo cyotuma ubwo butegetsi by'ukuri bwegera abanyagihugu. Njye naciye akenge dufite amaprovinsi 8 amakomine ashika 60 nangahe cyangwa 70 nangahe, kuki bari babigwije nimba ubuke bwabyo ari byo byatuma ubutegetsi bwiza bukegera abanyagihugu.
Muri kahise mwaragiye muravuga ko mutemera ibyavuye mu matora harimo n'ayaheruka, iyo ntego y'itegeko baravuga ko mu byo bipfuza kwizokemura ari uko amajwi adasanzara gutyo mwese mukayizera bayagiyemo. Aho murabona ko iyo ntego y'itegeko ikaramuka yemejwe bizokemura ico kibazo c'amatora adakunze kuvugwa ko rumwe mu gihugu c'u Burundi ga no habirwasa.
Sinibaza yuko ubwishi bw'imihingo canke bw'intara canke buke bwavyo ari wo muti w'amatati yo mu matora. Amatora azovamwe amatati mu gihe abantu badutwara bemera intayishize, ibyo abanyagihugu bashinze bakaba ari byo bagendera ari byo bemera. Nayo ubundi ni baba bakiri muri ka gatima yuko bazoguma ku butegetsi gushika data wanje ngo yeze agarutse. Urumva yuko naho wogira ati intara ibaye imwe mu Burundi bwose izogendanye nkuko bavyipfuza kubikora, kuko ingendo y'igikenye, ingendo y'igitsure yo guturubika niyo tubona umenga ishigwa imbere.
Mwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba mu gihugu cy'u Burundi, namwebwe mu migambi yanyu mwari mufise kugabanya intara zigize ico gihugu cy'u Burundi, imigambi yanyu itandukaniye he n'umugambi uri kurashikirizwa na leta iramutswa u Burundi kuri nosa?
Twe twaravuga tuti intara nizigabanuke kugira ngo amafaranga akoreshwa mu iterambere ry'abanyagihugu yongane aho kuguma asanzarira mu bwishi bw'abategetsi. Aba nabo bavuga bati kugabanya izo ntwaro izo ntara bizotuma ngo amakomine yigenga ngo binagabanye ngo amafaranga leta yafashisha ya makomine. None kwa amafaranga aba yafuye muri komine ugabanije amafaranga y'uguteza imbere komine icyo terambere umva woshika ugute numva ko tuba turi ko turavuga ibintu bibiri bitandukanye. Kuri twebwe nuko amafaranga by'ukuri agenda mu makomine ari menshi, ndetse twaravuga tuti buri komine yohabwa nk'imiliyari 2 gutyo ishobore guteza imbere ibisata bimwe bimwe nk'iby'amashuri by'ubuvuzi n'ibindi. Niho rero leta yahavuye ifata tireka dufata ibihumbi miliyoni 500 kuri buri komine. Urumva nicyaka nicyo twebwe twasaba mugabo urumva bavuga bati ikintu bazosubira kukivuga. Aya mafaranga bayatanze umwaka wa mbere umwaka kugira kabiri bacavuga ngo naye amahanga ngo kuyahanga naye amashyirahamwe ngo bice 80% ngo komine ikoreshe 20%. Ayo mashyirahamwe ugasanga naye abari mu mugambwe uri ku butegetsi mu nyuma baratiba ahubwo bagira bati ubu rero hariho amakoperative sangwe ku mutumba imime yose imiliyoni 10. No kuvuga yuko ayo mafaranga yitwe ngo yafashije komine afashishwa n'ubundi amashyirahamwe yegugira wa mugambwe nyine. Hariho rero ibinyegezwa muri izo nteguro zose kumbure tuzobimenya neza mu minsi imbere, ariko gushika no munsi jewe isobanuro bavuga imvune mvano je n'upomenga ntizinyura cyane gose.
Hari benshi baturindiriye ku mirongo ya telefone kuva ku wa mbere wahera, tubaha akanya kugira ngo babaze ibibazo byose bipfuza ku buzima bw'igihugu cy'u Burundi ataco dukumiriye. Benjamin uratwumva?
Ego ndagumva cyane gose.
Uherehe Benjamin?
Ndi muri Maramuri Longwe.
Malawi Lilongwe, akabazo kawe kwa honorable Agatongwasa.
Nabambaze kuriyo kwizo gabanya by'intara n'amakomine kuco abona igihugu kimaze kunguka cyangwa kimaze guhomba. Hanyuma ikindi kibazo kubwiwe agize nk'amahirwe akazorongora u Burundi abona yozo gukomeza izo ntara cyangwa yozo zikuraho ni cyangwa ubu niyo yotumira leta kugira ngo ihindure cyangwa yongereze kugira ngo u Burundi bubandanye butera imbere ku bijyanye n'izo ntara. Murakoze cyane.
Urakoze Benjamin muri Malawi. Kugira umunsi mwiza honorable Agatongwasa mikroni gwanyu.
Murakoze. Ibibazo bya Benjamin ibibazo byumvikana mugabo nagira ngo mvuge yuko kubijyanye n'inyungu canke agahombo kumure noja muri kahise gatoyi murazi yuko ibi by'amakomine byatanguye muri za 63 hafi na gucyo je na cya Kenya ari byo bigezweho imbere yawo hari byo bita amasusheferi n'amasheferi hari hari na materitwa zo kuvuga ryo yuko byamyaruka mbuga byagiye birahindagurika ariko hanini bihindagurika bivanye n'intumbero y'ababa ari ku butegetsi ico wabashaka gushika ko uribuka yuko mu Burundi twaregeze kuba dufise ama province 8 ama resema yashika 18 nihenze cyane 19 ama komine ari 63 nayandi cyane 72 sindabizi. Hanyuma muri za 82 menga nimba ntihenze umukuru w'igihugu w'ico gihe Colonel Bagaza arahindura ashiraho ama province 15 ama komine nayo nyene arongerekana. Kuva icyo gihe abagiye bamukurikira bagiye nabo baza barongera ko buke gushikaho ubu twatugeze mu ma province 19 n'ama komine 119. Ugiye kuraba rero muri rusangi igihugu ikintu cahahombeye nuko amafaranga yo guhemba abakozi b'amakomine yarongerekanye kuko murumva yuko mustanteri angana n'ubundi kandi abakozi bo muri komine iyicanye iriya barangana ibe ifise amikoro canke ibe itayafise. Iyo amakomine aza kuguma ari make cyane provinsi kaguma ari nke ayo mafaranga yagiye muri iyo mishahara yari gukora ibindi by'iterambere. Aho niho novuga nti mu muntu uze mu bijyanye n'iby'ubutunzi harimo agahombo kuko abarundi n'abarundi kazi ntidutanga amakori kugira ngo duhembe abaducinyiza, dutanga amakori n'imbugu kujya turonka abaduteza imbere kujya tubona iterambere tubone ko amabarabara yubakwa tubone ko amashuri yubakwa kandi akabafise akwije byangombwa abarimo bagahembwa neza n'abandi. Mugabo ni wibaze uno munsi amashuri ibitabo ntabyo intebe ntazo ubumenyi none buzotera imbere gute mu gihe mugabo abategetsi bobo aguma bagwizwa bakaguma bamerekwa neza aho ni ku ruhande rumwe ku ruhande rugira kabiri bivana n'icyo abari ku butegetsi baba bifuza gukora izo ntara ari nke cyangwa ari nyinshi mukaba mubwira akigoro ko gutubika wavubi by'ukuri mugashyira imbere ineza ya bose iterambere rirabaho icyo gihe no kuvuga yuko abatware baba bariho kugira ngo bakorere igihugu bakorere abanyagihugu koko mugabo ibyo twagiye turabona keshi na keshi abatware bagwizwa kugira ngo bacunge abanyagihugu bakurikirane ubuzima bw'umwe wese uwo babona kumbe batiyumvamwo bamucungire hafi bibaye ngombwa bakora ibyo bashobora gukora kugira ngo nawe bamugire nk'uko bashaka yuko aba novuga nti hari igihe biba biterwa kumbure no gutinya kuva ku butegetsi cyane naho kugira ngo abantu barondere ukuntu baba baramaze kabiri
hanyuma namwe rero muramutse muramutswa gitega mwo bikora gute
twebwe kuva mu ntango n'umugambi twiyumviriye yuko Uburundi turakeneye kugiraho intwaro itaba umwasi w'abanyagihugu n'abanyagihugu ntibumve yuko intwaro umenge ni yuko bahahaza gusa intwaro ahubwo ibe umusuko w'abanyagihugu twe twaravuga tuti hoba ama province intara zitanu hakaba n'amakomine yoba hagati ya 50 na 65 abaye menshi cyane kuko muri icyo gihe hari amafaranga menshi yogaruka akaza gukora bya bikorwa by'iterambere namye ndavuga
reka tuje kuko
leta ibaho kugira ngo irangure imigambi yo guteza imbere abanyagihugu iyo kubanunuza imitsi
reka tusure ku mirongo ya telefone Rukundo turi kumwe
ndabaramukije ndaramuta nyakubahwa umutware wacu umwitwa Agatongwa
uherereye ga Rukundo
amahoro amahoro
ndi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cyitwa Eldoret
okay duga ku ijambo ubaze ikibazo kwa Gwasa
ego akabazo kanze ka mbere nabaza nti mbega kuri icyo kintu bagize cyangwa biyumviriye cyo kugabanya intara amakomine n'ibindi n'imitumba nazi na kahe kamaro bizozanira Uburundi n'Abarundi inyungu kuri icyo kintu ni iyahe ikibazo kigira kabiri kivuga kiti mbega kugira ngo mushobore gutora imigwa mukuru ya ziriya ntara mwashoboye kugira mwifunze iki barabonye za Kirundo n'izindi zidoge zizosigara zitwagwa umugwa mukuru wazo ari Ngozi ni kubera iki mpamvu mukuru wa Butanyerera utabaye mu Kirundo cyangwa ubi mu Yinga ukaba Ngozi mwoba mwifunze iki kugira ngo mushobore gutora iyo migwa mukuru mikuru murakoze cyane
yego gira umunsi mwiza ngaho muri Kenya ariko akabazo ka mbere nibaza ko no habe rwa sari yakishuye ko gusa turamurika yishure ku kakabiri tico mwi uko mwibaza leta y'u Burundi yo barashingiye ko mu kuvuga ati umurwa mukuru wo ba hariya ntube hariya amazina gapangwa gutya ntapangwe kuri ya Agatongwa
twebwe iyo nteguro nayo nayo ntiraza mu namashinga amateka ibyo byamazina ukuntu bayatoye n'ukuri no baswaganije ngo ngo bisunze cyane bisunze kiriya mugabo ngerageje kwiyumvira ndavye nka Kirundo Ngozi Kayanza ahantu hoba hagati na hagati bosha guhurira ni Ngozi ubajanye mu Kirundo umuntu ari mu Kayanza nko muri za matongo abutaganzwa hafi ya Muramvya iyo muntu urumva yuko icyo yokenera ku mugwa mukuru ubwo rugendo yogira ngo baruvunanye cyane rwose nkuko kandi umugwa mukuru kawuzana nko mu Kayanza nawe nyine urumva ko uwo mu Kirundo yovunika cyane rwose mugabo Ngozi hasa nuko hari hagati na hagati icyo baba barisunze n'ukuri ntacyo numenya mugabo ahanini nibaza ko ari icyo
ni Daniel Mugisha muri Finland ego menvise utubazo nanjye nagomba kubaza nyakubahwa Honorable Agatongwa umutumire kandi ndamushimiye kuba umunsi yabonetse nshimira namwe mwashoboye kumuha kanya no kuduha
no kuwa mbere yari yabonetse ariko telefone yiwe sinzi ikibazo ya tugiye kumutelefonesha andi matelefone birakunda twatelefonesha izo twatelefonesha bikanka ariko n'uno munsi twahinze guca ku magendera kugira tumubone turanamushimira ko yaduhaye kuwa mbere uheze ntitumuronke uno munsi tugashaka kumuronka duga ku ijambo rero Mugisha muri Finland
murakoze cyane ko mwakoze amagendera mukamutora niko bimeze hanyuma ikibazo cya mbere kumutumire Honorable Agatongwa ni iki nubwo bagerageje kubivuga gatoya reka ndakitomora uko nanjye nagiteguye kukimubaza mu gatabo k'imigambi y'umugambwe SNL umugambwe SNL washize imbere harimo ibinyene byo guhindura intara n'amakomine mu majambo make nagomba kubaza iyo ibibazo byo kwiyamamaza amatora biheze birarekwa yuko umugambi washize imbere uwundi mugambwe ushobora kuwiyitirira hanyuma ntagire inkurikizi ico arakitwishura kuko wari umugambi w'umugambwe SNL ndake narumvise niyo nyakubaho honorable Gatogwasa abivuga ko icyo ni kimwe icya kabiri ibyo guhindura intara hari ikintu byo bizohava bihindura kubijanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi umugambwe SNL turakunze kubona honorable Gatogwasa nayo nyine ashiri ibibazo hanze yuko hariho aba SNL banyuruzwa ibindi turabibona natwe nubwo tutari mu Burundi aho hari agatotezo ku banywanyi umugambwe SNL inyankamugayo n'abandi benshi batavuga rumwe na leta y'u Burundi cyangwa badahoze ibyiyumviro uwo mugambi hariho akarusho uzozana kugira ngo umurundi atavuga rumwe na CNDD-FDD yubahirizwe icya gatatu nisho namwisabira ntaragera ku ikikamo no mu gikindi hari icizere iyo bafise yuko amatora twimirije azogenda neza icya nyuma namusaba yuko yokoresha imbuga ziwe bwite zizwi nka Facebook cyangwa Twitter kuko nibe turimo barakwiye kugira ahantu babarizwa kuko murabizi muramaze kubona ko hariho n'abantu bamariza ku mbuga ngo rukana bumenyi kandi bagenda neza turazi imbuga z'umugambi SNL ariko turasaba ko yozokoresha urubuga rwe bwite nka Twitter cyangwa Facebook n'izindi ntazi mugabo gusa akagira adresse yiwe nyezina kuko umunye politiki akomeye kandi twemera isaba ko tumenya aho tumubariza amakode
urakoze Mugisha ngaho muri Finland ugira umunsi mwiza
yego me Mugisha ibyasaba iby'abaza birumvikana mugabo ngaye wacu urazi yuko ibintu by'ubutungane bimeze uko bimeze nyene ariko nanone icyo numbwira nuko kubijanye n'iterambere ry'igihugu jewe ngize icyumviro singira amahirwe yo kugishyira mu ngiro mugabo akagira umuntu aza akagishyira mu ngiro nta ngorane birimo ikibazo n'igihe umuntu avuga ngo ashaka gukoresha icyumviro cawe mugabo ugasanga agikoresheje ibinyuranye n'intumbero icyo cyumviro cyagomba gushikako aho urumva nakaga mu bindi kukijanye no guhungabanya agateka k'abanywanyi timbega bizoca bihera bihejwe nuko intara zigabanutse amakomine agabanutse n'iki sindabyibaza ikibitera ntabwo bitewe nuko Burundi ari bunini cyane cyane ari buto cyane n'agatima kaba bari ku nganji ibyo rero ako gatima nikazohinduka nuko intara zigabanutse niko hinduka kubera intari bayimwe kuko uwamukunze gukora ibitagira izina abandanye ibyo nyine rero kugabanya intara kugabanya imihingo kugabanya ibiki ibyo ntabwo ari umuti na gatoyi umuti wo kugira ngo izo njyane zihere izo ngorane zo kwama abantu bariko barahihitanwa abantu banyuruzwa zihere nuko abantu babikora bo kwikebuka bakamenya yuko ubu ni Burundi turavuka twavutse tubusangaho tuzorengana busigareho umuntu yorondira gukora ineza aho kurondira gukora inabi ujejweho amabanga y'ukurongora abandi ugomba kumva yuko ubwiza kubakunda kandi ukunda ntushobora kumugirira nabi ukunda ntiwo mwipfuriza inabi ahubwo bakihatira gukora ibyiza kuko n'abantu babishimye n'Imana nayo iraheza igahezagira hanyuma ko kijanye n'amatora amatora kwibwa muri Afrika amatora umenga niyo ngendo uraba aba ingorane inyuma y'amatora si mu Burundi honyine rero ikibazo nyamukuru aho kiri ni ryari abatwagwa bazokumva yuko bahaguruka bagahagararira iteka ryabo ni ryari abatware bazokumva yuko abanyagihugu badashimye ibyo wabakoreye ko ari uburenganzira kubwirizwa kwemera kubahiriza aho bashize icyo rero sinibaza yuko ari ikintu kizohinduka ngo nuko imihingo yagabanutse kizohinduka kubera hageze ko gihinduka abarundi yaba batware yaba batwagwa
nitwumva twese yuko ineza y'u Burundi izi imbere y'ineza yayo turi y'ineza y'ibyo twitwitirira cyane two kwitirirwa ico gihe uko byogenda kose amatora yoheza akagenda neza kandi bigahimbara abayagiyemo bose bigatera iteka n'igihugu ikizere nuko ibintu bizohinduka ku gihe cyabyo nimba ari 2025 ni haba hazo bahageze bizogenda neza ni haba ataragera kumbure bwabo nizera yuko ndavye abarunda ibiriko biraduca ko muri bino bihe kubura ibintu byose byari byitwa ko bihari isukari twiyimburira uravye ubukene kurugongerekana ku munsi ku munsi sinibaza yuko hari abarundi bazoshima kubandanya gucyo kuko nawe no intwaro turayimeje imyaka ibaye 17 ubutabonye ingorane zayo mu ntango ngira ngo nawe nyine ubarate bakabona ati burya bwabo ndi babandi ntibarira usema
hanyuma izo mbuga
abantu bazoheza batore neza kandi bacungera ibyo batoye
hanyuma ku kibazo naco cyo kumenya nimba honorable Agatongo asamwe ushobora kubaha ugo rubuga rwanyu Twitter niki naho mwitirirwa atari by'umugambo
nuko rero na icyo gisaho nacumvise nzociyumvira ko kugoje gushika no munsi izo mbuga ntazonkoresha kumva yuko ari abantu benshi bakunda kunyitirira bakakreya ibintu ku izina ry'iwanje bagashaka amafoto y'iwanje bakagira idine porte kwa no gusahura abantu bakabasahura nabonye ari ibintu umenga bishobora kuba bitari mwo securite ihagije ku buryo n'ubundi nosoba kugira izo konti ugasanga n'ubundi hari abaciye bigirira ibindi ugasanga bariko baravuruga mugabo nzobyiyumvira ko mvugane n'abantu bazi ubuhinga ntabwo nzi cyane rwose ninasanga ari ibintu byoba proteje neza nzobikora nta ngorane
nuko hijugi Amerika umutumire ni Agatongo asa aramutswe umugambi SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twuguruye mikorogira ngo mumaze utubazo twose mwipfuza turafise Marcel ku murongo wa telefone Marcel uratwumva
ndabumva neza kandi ndamukije honorable Agatongo asa ni mugira amahoro
na ugira yanduherereye hega Marcel
amwe
mherereye mu Rwanda I Kigali ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ariko kirazamo A na B nk'umushinga amateka tuzi yuko abashinga amateka ndetse na nkingu z'amateka aribo batora minisitiri w'imari n'igenamigambi yamaze ariwe abatangariza ingengo y'imari y'igihugu hanyuma bakayitora bakayemeza none uyu munsi intara z'igihugu zigiye kugabanyuka bagabanye imibare z'intara 5 zive kuri 18 hari abari batwaye intara abari bajejwe amabanga mu izo ntara bagiye gutakaza imirimo ariko kandi hari n'abagiye kubona imyanya bakabasha kurongora izo ntara nabo bagahabwa andi mabanga aremereye cyane bivuzwe ngo kubera ko yari akazi karemereye bigomba kujyana n'umushahara birumvikana uri hejuru cyane none nkabaza honorable Rwasa abari basanganywe akazi yaba mu makomine ndetse no mu ntara bagiye gutakaza akazi kuko siko bahita babona mu akazi k'izo ntara 5 bateganyiriza ubuki hari ahandi hantu bahagika muri leta icyo ni kimwe icya kabiri leta yiteguye kubera ko hagiye kongerwa imishahara birumvikana kuko umuntu intara za 18 zikaba zigiye kuba 5 habayeho nko kwikuba kabiri gatatu ku ntara imwe leta yafite intego y'imari ihagije ku buryo hatazagaragaramo kwivumbura kw'abantu kuko tubona abantu baturutse ibihugu bakajya kurwanya leta bakayirwanyiriza hanze imwe na rimwe ntekereza kuba biturutse no kubikora gakora ari umushahara ntuhagije agahita no kujya kwigira inyeshyamba
urakoze honorable Gwasaraza kukwishura kuko ndibaza ko uvuga ati mwebwe bimvumenga uri mu babiteguye uri mu bazokora uri mu bazobiherekeza mu mwishuri honorable Gwasa
murakoze kandi Martel icyo numubwira nibyo inama nshinga amateka irasuzuma itegura y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka ariko iyo iritegura iryo ritegurwa na leta yonyine ubwayo uri bushikiranganje na nibindi bisata byose bya leta bakaheza bakabishira hamwe none bakabizana mu namashinga amateka ati rero impungenge nuko arabazotakaza akazi abantu bazoba bahinduye akazi kuko nanone abeshi baba babura matari bari muri position de detachement na shuri rihari hani wacu aho biga kuba abategetsi ntaho bize kuba babura matari ntaho bize kuba babustantiri babasanzwe bakora iyindi mirimo bakora ibindi bikogwa gusanga uyu ari mwarimu gusanga uyu ari nk'umuhanuzi mu bushyiranganji kanaka yako kazi gaheze asubira iyo yahora yaba nabo bastantiri niko kuko rero nta bantu robo kwivumbura ngo nukubera yuko batakiri babura matari cyane batakiri ba mustantiri ekanamba nibyo byiza yuko rero harabo kwibaza yuko ubutware ari ari ubwabo bonyine ko atabandi bantu bazoshobora kuja aho bantu urumva ni hahandi abantu boca bagira mutwibare cyangwa ikinyarwanda cyangwa bakoresha ngo ibikingi unakumva yuko ari sambu yiwe noneho murumva ibyo yokora nyine byo ibitoshimisha na gato abantu benshi nizo nyishu numva noha umuvandimwe Martin
murakoze cyane twese na John ikaze ku ijuru ry'America
ndi muri Zambia
uri muri Zambia twagutumiye honorable agatorwa asabwira ngo ishure ibibazo vyawe
ego murakoze cyane bandi ndamuhaye mwire na kubaho
mwirewe neza
ama ikibazo cyane nagomba kubaza ni iki gikurikira inteko muri ya tasende bwo bwateguye yo kugabanya intara n'amakomune birumvikana ko bashobora kuba bayiteguye ku ruhande rwabo nashaka rero kubabona kubaha umutumire ndo mu gihe nawe yagira amahirwe mu matora akurikira agatsinda abazi ko intunganyo bayigize ajyava nawe ahindura cyangwa atohava arekera uko akabazo kandi karako murakoze
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho muri Zambia
ego
honorable agatongo asakaza ka drone muri Zambia
John ati mbega ko Sende David zarivyo bateguye ati mwagira amahirwe mu gatsinda mwoca namwe muhindura byo bindi gute oya nari nakivuze kare kumbure ariko reka ndagisubiremo twebwe kuva imbere y'igihe kuva muri za mu myaka y'ibihumbi bibiri twamye tuvuga yuko Uburundi bukwiye kugira intara zitanu bukagira n'amakomine atorega 65 yabaye menshi cyane kumva yuko twe twifuza yuko amafaranga yegeranywa mu gihugu akoreshwa cyane mu iterambere ry'abanyagihugu gusumba kubeshaho abategetsi gusa nyituma rero twebwe nikoba uguhindura kuguhindura twebwe koba ari gushira mu ngiro icyumviro twamye twifuza gushira mu ngiro cyukuraba ukuntu leta by'ukuri yoba umusuku w'abanyagihugu uburyo abanyagihugu baha leta bukabagarukako amazi meza agashikirwa na bose imiti ikwije ibisabwa igashikira bose mu ishuri abana bakiga bamerewe neza intebe zikwiriye ibitabo bikwiriye n'ibindi bikoresho fashanyigisho abigisha bagafatwa neza n'abandi bose bakorera leta n'abikorera utwabo bose akaba ukwisununura kuko leta yoba ishiraho ibyotuma umwe wese ashobora kugira intambwe mu iterambere twe nuko rero tubyumva nitwoba ari ukuvuga ngo tuje ngo duhindure kuguhindura cyane ngo duhindure kugira ngo tuzimanganye ibyipfuzo byabo twoba duhiganwa oya namba twe nuko twaba turangura ico twiyemeje kuva imbere y'igihe
urakoze murakoze cyane twese na Eric Nesta
mperereye muri Afrika y'Epfo mu gisagara cya Pretoria
muri Afrika y'Epfo akabazo kawe kwa honorable Gatorwas
mfite utubazo tubiri nagira ngo mbaze nyakubahwa agatongwasa imbere ya byose nagira ngo ndamuramutse ndamwipfuriza amahoro y'Imana
namwe ndabifurije
akabazo murakoze cyane akabazo ka mbere nagira ngo mbaze nyakubahwa nakajanye n'icyo no kwita insecurity insecurity y'abanywanyi b'umugambwe SNL kuko ni kibazo hanini kimaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi b'umugambwe SNL pito murantunga hari imbere na benshi bashoboye kubatakariza ubuzima kuva umugambwe SNL utaritwa SNL ucitwa FNL ni giki mutama agatungwasa mwoba muri ko murakora kugira ngo mugirageze koko gukingira ubuzima bw'abanywanyi banyu uko il y a des exécutions extrajudiciaires zagiye zibonekeza mu myaka novuga yuko ine iheze kandi novuga yuko leta y'igihugu cy'u Burundi ntacyo yigeze bivuga ko mwaragerageje kuvuga byinshi kugira mugerageza ko uhoyahoya ariko ntibigeze bahagarika gutabagaza ubuzima bw'abanywanyi b'umugambwe ni giki muba muri ko murakora kugira ngo habihinduka cyane cyane rijyanye na insecurity y'abanywanyi ku buryo wo shobora kugirirwa nabi umuryango woba wahasigaye woshobora kwitwara ha mu butungane bugashobora kubatunganiriza hisunzwe amategeko akabazo ukagira kabiri nagira ngo mbaze nakabazo kajanye na politike muri domaine murimwo muyimazemwo imyaka myinshi cyane kandi muri inararibonye kanatsinda ni giki koko n'umugambi n'icyo no kubaza no vuga mu cyongereza policy mwoba mufise iyo shobora koko guhereza icyizere abarundi muri rusangi no vuga abanywanyi b'umugambi SNL gusa abarundi muri rusangi kurya abarundi bogira icyizere cyo kukubonamwo koko kazoza kabarundi n'u Burundi
murakoze Eric Nesta muri Afrika y'Epfo agatorwasa micro turabasubije
murakoze Eric yabaje ibazo bigumye kuko niyo novuga nicyo kibazo nyamukuru kiri mu Burundi kandi kuva kera ingorane dufise ngaha iwacu mu Burundi no mu bihugu byinshi bisa n'abitaratera imbere demokrasi usanga ivugwa ku rurimi mugabo uhageze mu ngiro ikaba ibindi twebwe tugerageza gusemerera kugira ngo abatware bumve ibanga ryabo ni rihe bumve yuko abarundi tufise uburenganzira duhabwa nibwirizwa shingiro n'andi mategeko ko rero mu gihe turiko turabaho mu burenganzira bwacu kwata muntu yo biduhora kwata muntu yo bizizwa ibyo mugabo biragoye kuvyumvisha abantu kuko urasanga kumbure abari hejuru bavyumva mugabo gasanga hariya hasi wa muntu wo kumutumba yambonera kure hariya yumva ko agomba kuba akamana aho hantu yumva ko atakina ikintu kigomba kubaho kiretse uwo mugambi wiwe gusa n'ibindi bisa namwe nibyo aho rero no umubwira yuko n'urugendo rutoroshe turimwo mugabo kandi tubwirizwa kubandanya kuko ibyo babigira kugira ngo kumbure baduce ivutu kugira ngo tubahebere basigara ari bonyene mugabo urumva ko naho nibyo ukunda kuko no mu gihe cy'umugambi umwe iko ibintu byabaye agahore siko ibintu byabaye amahoro mu Burundi icyo gukora nuko umurundi uwo ari we wese agerageza gutahura ubwo burenganzira akumva yuko rugamba rugwiwe ntibave biyumvira ngo nugamba rwagwasa nurugamba rwanaka nugamba rwatwebwe twese umurundi ari mu gihugu umurundi ari hanze kuko Burundi buzotekana kandi butera imbere mu gihe tuzotahura twese yuko igihugu atari icabamwe ariko ko ari cya twese kuko birababaje iyo abari ku butegetsi bibaza yuko umenga abandi sinzi nibafata ko twoba turabarundi b'intusu cyangwa ko twoba turabarundi bapeze gute kuko hariho n'amajambo amwamwe rero bakoresha ugacara rero kumbure wibaza ati none kwa aya majambo akoreshwa mugabo kumva
intwaro yabwirizwa kuba ihuriro rya twese ibwirizwa gutuhumuriza twese ukumva intwaro iricecekeye ntakibivuze ko ntakibikoze ko ahantu utanga uburorero nk'umuntu ahagurutse akavuga ati mumenye ko uyu mugambwe wacu CNDD-FDD ari cyo gihugu urumva uyo muntu abavuze ati nta mategeko y'igihugu ariho hari ishaka cy'umugambwe mu bisanzwe abatware bavuze gucambwira ati mugabo wihenze warinza karimbi ahandi ngo n'umugambwe ngo wavuye mu maraso ngo sicyo kimwe n'iyindi yagiye ngo n'impapfu kuja gusinya impapuro kuja gusaba kwemererwa mu bushikiranganje yaho urumva ko ni imvugo ibigomba kwereka kwa abo bantu menga bararengeye abandi bafise uburenganzira abandi badafise bashobora gukora ibyo byose bishakiye iwaba amategeko nta kibanza afise ibintu nkamwe nibyo ngo rero n'urugamba rero rutoroshe mu gihe usanga kumbura hari habitiranya igihugu bakakitiranya n'umugambwe wabo mu gihe hari abantu bashaka kurupisha igihugu umugambwe wabo ngo aba ari wuze ubwa mbere igihugu kize inyuma urugamba rero guhoza ko ni politike urumva kujyama na kibi nuko twe duca tuburabuzwa na bya bindi twagomba kuba twoshye gutwosigurira abarundi kugira ngo bumve uburenganzira bwabo ayo mahirwe kumbe ugasanga aguma agabanuka kubera tutaba twidegembya usanga bamutantiri baburabuza ibikorwa hirya no hino ibyo rero urumva ni challenge niko bavuga mu cyongereza ni challenge ziri imbere yacu mugabo ntitugomba kumanura amaboko tugomba kurondera guhangana nazo gushika ibintu bizabifate inzira ibigize gufata hari ikibazo rero yavuze rero ti ubutungane nibyo buravugwa mugabo ubutungane burimo ibibazo byinshi murazi yuko n'umukuru w'igihugu wenyine bwiwe yaravuze ati atarababazwa n'ibyo mu butungane aravuga yuko arize n'iki n'iki ntimwave mwibaza ngo nukubera yarize ujya munsi umugani wiwe ko hari ibintu byinshi byahari byahindutse ya namba ubwo butungane rero buruko buri rimwe na rimwe abantu benshi barapfungwa atari uko bafise ibyaha by'ukuri ariko kubera nyine ariko iyo ntwaro ibi bishaka uwo mugambwe w'ubishaka mugabo tuvuga tuti ije ryo byose ntibizohora uko bizogenda bihinduka buke bitewe bifate inzira nziza bifate umurongo mwiza hanyuma ikindi nacyo ati icyo mwovuga no kivuga ngo kimu kirundi polisi sinzi ko mu kirundi bava ndonga ijambo bihura mugabo kuvuga ati ikintu wo kwizeza abarundi cyo tuma by'ukuri bumva yuko hari icyo zobamarira muri kazoza ni iki icyo mbwira abarundi nuko urugendo turimo urugendo rwa politike z'urugendo ko kugenda ko umuntu n'umuvuduko muremure gose kuko intambamye ziri muri iyo nzira ni nyinshi cyane mugabe igikuru numbwira nti tuje muri ya myibutso yacu ya migani yacu abasokuru abarundi basokuru ni bavuze bati akagumye bagumako ibyo turimo politike y'u Burundi ntiyoroshe mugabo umuti si uwo kumanika amaboko umuti si uwo kuvuga ati reka mbunde bahonyore umuti ni uwo guhagarara tugahangana nayo duhangana n'ibyo bibazo gushika ibintu bize bigire umurongo bifata ku neza y'abarundi n'abarundikazi bose
ego aga
nico no mubwira
ego no habla gatongo se turiko turasanga abasozera kino kiganiro uruganda rw'ijwi rya Amerika gwifuje kumenya ico mwibaza ku bibazo bitatu tubasaye mu vyishure mu kanya gato dusigaranye ikibazo ca mbere ni kibazo kijanye n'ikena gisukari n'ibitoro n'ibindi bi koresho vya nkenerwa mu gihugu cy'u Burundi ico kibazo muraciyumvira kwike
ah rero tumva kuri bazo kijanye n'itunganywa ribi bibuzima bw'igihugu kuko isukari ico kimwe n'ibindi bidangazwa ntabwo yagomba kuba ikintu cyakagwita abantu yategezwa kudandazwa n'uwo ari we wese ikindi naco nuko udandazwa oba rurekuwe ubushaka kugura wese leta niyo yomenya ukuntu ikurikirana kugira ngo ntihagire abigika mu kintu kandi nuko uruganda rumwe dufite gukora isukari sasumo mujya basha ukwiza isukari abarundi bakenera ni ngombwa leta yumve yuko kuyikora mu mahanga tayimizira ibiho boza tura inyishu y'ikibazo rero itangaje nuko leta kuva sende dete cyo kubutegetse yumva yuko sosumu ari yo kayumbene hanyuma agacyaba yuko mu 2014 amateka yaheruka twari twarasabye yuko kuba kwikura panga kugira ngo basahirize umwe mu wasasumo nubwo byakozwe ntibyabaye umuti kuko ubuhoho isukari kuyirondera mu gihugu cy'u Burundi isukari ko kugurondera ikintu kibucicwe mugabo byose kubera yuko hari abantu babyungukira ngo amafaranga y'umurengera ikibazo cy'igitoro ni kuko igitoro babwiza kuraba ukuntu cyama kihari hariho n'amafaranga yagenda ngo ni fo karubira ayo mafaranga ntituzi iyo bigenda yakoreshejwe ku buryo igitoro kena mu bindi bihugu hose usanga gihari hari abavuga ngo kiduzi ibere yiko cyashe kiboneka ndabyibaza uko kuko amahera y'agaciro yo kugitana ntayihari mu gihugu ubutakibaza rero leta ikora iki kugira ngo amafaranga yose aboneka y'agaciro akoreshwe mu buryo bwo mu muco kuko amafaranga ava mu ngabo zagiye kugarura amahoro muri za Somalia za Centrafrique aza ku kwezi ku kwezi yose ashije mugabo ntawumenya igihe akoreshwa ntawigera amenya ngo hinjira yangana iki aca akora gute n'ibindi nk'ibisata by'ikawa ni iki n'ibisata kuva kera ibyo byari bitunze Burundi ahandi ngo ni nyamukuru mu byo byose gukena kwayo n'iryo tunganywa ribi igisata cy'utunze
gudufatiye nko ku isukari no kuvuga ko ata mundi muntu wundi yemerewe kudandaza isukari mu gihugu cy'u Burundi abayivana hanze nabo canke abufatiye ngingo bakavuga ati reka natwe twibidimira bikaje tuyihingure leta iyo babere ntambame
gushikubu isata cyo gushinga amahinguriro kiracyagoye ibi ntambamye kuko none utari umusenyi David ngo ubwo burenganzira mu buronga unaburose naho nibirumva ntihabura amakondisiyo bagushiriramwo ugasanga kumbure ntibibijya kukorohera kandi none icyo gisata cy'amahinguriro cyafite na kindi ngorane umuyagankuba n'ukoresha mu ngo dukwiye amahinguriro yo uyashingaho ugakoresha umuyagankuba iyo ujya urumva n'ingorane bigaruka hahandi itunganywa ry'igihugu.
Honorable Agathon Rwasa, hari ikibazo kimaze iminsi kivurwa mu Burundi hagati y'Uburundi na Congo aho hari amashirahamwe yemeza akavuga ko afite ibyemezo yuko Uburundi bwa bwararungitse ingabo zabwo muri Republika Demokarasiya Congo mashamwe avyemeza harimo mpuzamakungu yigenga hakabamwo nayigenga akorera mu micungararo y'Uburundi harimo iza Nairobi n'ahandi ico kibazo mwebwe haico mwamukiziko
ico kibazo nibyo kivugwa mugabo murazi yuko gushika no munsi leta ntabyo yemeza yuko ibyo bintu bihari cyaranganje ageje kwibona basi yararengwa kwitwa atabihari jewe nk'umushinga amateka mugenzi yuko amategeko kugira ngo igihugu kigomore ingabo bisaba yuko bavyemererwa n'inama nshinga amateka n'inkingo z'amateka iyo nama nshinga amateka y'iwacu n'inkingo z'amateka tukaturegera tubwirwa icyo kibazo umuntu abifata uko nyene ko leta ibivuga tubyakira uko bwabo kure kuguma rukuri ibyo byose nimba abakongomani bavuga bati barabonera izo ngabo z'abahungu mu gihugu cyabo basigayeho leta yo nyine itabeshuza cyane ikemeza yuko ibyo abakongomani bavuga ari byo cyane atari byo
hambavu y'ivyo bivugwa ku ngabo z'u Burundi bikanavugwa no kurwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonerakure ziravugwa ko ziri muri Congo zikanavuga mwe mukavuga muti dufata ivyo leta tubwiye amashamwe ivyavuga navyo turavyumva ariko rero imbonerakure biravugwa ko mu makomune atandukanye agize intara z'u Burundi bakora makarashishi ayo makarashishi arakorwa abanywanyi banyu ko mubafise hirya no hino haico barababwira kuri ayo makarashishi yo bakorwa n'abegamye umugambwe uri ku butegetsi
oyi byose agasisheshwa rumuntu ari se byo babigira akera ho amya bigira muri ya ntumbero nyene yo gutemba abantu n'iki tuzi imigambi bafitiye ubwo rwaruka arigeze no kumva urwo rugambo CNDD-FDD avuga yuko bagomba gukora ikarashishi rwose bakagira ibikiriza byagutse binini rwose ngo yuko ngo bazoja ngo gupa kuri imeri ngo mu mahanga ibyo byose urumva mugabo ni imvugo kumbura ifobetse kuko sinibaza yuko mu gihe cya none
ubwato upakira makontene nibaza ko hari abantu bazaza kwikorera makontene bayakura mu mazi kugira ngo nihindi apfuze kumbure ko hari aho bazobarungika mu butumwa nyine bwabo nk'uko batifugira
abaza bashira isano hagati y'ayo makarashishi n'ibivugwa mu karere k'ibiyaga bigari harimo kurungika izo mbonerakure muri Congo kwitegura kubitandukanye birimo no gutera ubwoba abanyagihugu barafise ukuri canke nta kuri barimo
sino cyasho kamvuga ngo bategurwa kugira bagenda cyangwa bagende hariya mugaba mu gihe baba bategurwa kugira ngo barungike ahantu hari umutekano muke mu bindi bihugu yariyo byose byozova bibagora mu gihe bugenda yo bakagira ingorane ingene bo bisigurira abarundi ingene bo bisigurira ababyeyi babo bana mu gihe batigeze cyane ngo batangaze ku mugaragaro ko babarungite aho hantu.
Icuka kiri mu gihugu cy'u Burundi ubu ga Honorable Gaton Rwasamura kivuga ku iki ku bijanye n'agateka kazi na muntu ku bijanye n'ubwigenge ku rubuga rwa politiki hari ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga yuko ari chatewe intambwe mugabe bikavuga ko hari hakagihadze hari imigenderanire irikirana naguka hagati y'u Burundi n'amakungu harimo ububirigi harimo ibindi bihugu bitandukanye mwebwe murabivuga ku iki yo migenderanire mukavuga ku iki icuka kihari ko muri kurubuga
twebwe muri rusange twane tuvuga yuko u Burundi sizinga u Burundi burakeneye kugenderanire myiza n'ibindi bihugu byaba ibihugu bya kure byaba ibihugu bibaye ariko nibisigura yuko kubera kumva ibyo hino bigenda z'umukuru w'igihugu ugenda ducanye z'uriya bisigura yuko ibintu ari yororo mu Burundi ngorane zirahari turabuzwa kuvuga kwa politike kugira uko kuma ngo hariya ngo babonye ikiziga kuva bahanze bashe bagihambaye huti hute ntabasohoza abaye ahantu biva barapfungwa bagirizwa cyatabamaremeze gusa nibaza yuko umbure amakuvu wo kuvuga bati hari intambwe yatewe nibaza yuko bibaza ngo kumbure hari ibintu bizoca bigenda mu gihe bahoze bati reka tugerageze twiyegereze ubwo butegetsi ariko n'igihugu wewe tubona gumamewe hafi yaba abo b'amahanga bahantu barunde se nibaza ko bari kubahanura uko bibaza yuko bahanuwe
muriko muvuga uko mu gihe hasigaye imyaka itatu mu kuvuga mu 2025 hakaba amatora y'abashingamateka inyuma y'iyo myaka itatu hazuba hasigaye ibiri mu 2027 hakaba y'umukuru w'igihugu mubona ico cuka kibaganisha he muri ayo matora muriteguriye nk'umugambwe SNL kuja amatora y'abashingamateka muri 2025 muri 2027 ho mwipanze gute ku rubuga kuvyerekeye ayo mukuru w'igihugu
baragerageza kubikora kujya kumbure baduce kubatuce buto arabe ko twubahe birubuga bonyene mugabo ivyo niko zatokora tubwirizwa kubandanya uvuga kwa politiki uko ibishobora guhinduka bishobora guhinduka ku gihe cyabyo kandi nibihinduka abantu bareza amaboko ariko bihinduka abantu bariko barakora ni ngombwa rero tubandanye n'urugendo rwacu kandi twebwe tugumana icyizere yuko ibintu bizogenda neza ataraho twoca dutana n'akabando tukakuruka iyo bari kosa rikomeye cyane ntidushobora kubahebera urubuga bonyine tubwiza kubandanya naho duca bufundinda buhoro kuko icyo twizera ni uko ibintu byose bizofata umurongo wabyo ubereye umunsi ntiwagera
ijwi ryanyu ga Gaton Rwasamu n'amashingamateka rigera he muri mu n'amashingamateka mukaba mufise abanywanyi mwemeza ko bahohoterwa iryo jwi ryanyu rigera he rimaririkiye aba haya madri muserukira mu namashinga mateka y'u Burundi
inamashinga mateka ego irahari mugabo ipfunga kandi sifungura ya byose byugariye mu ntwaro kuko intwaro yihariwe n'abasemeze DFDT kuva hasi gushika hejuru abo nabo rero rimwe na rimwe ahige usanga n'ivyo by'amategeko utobabwira ndetse murazi yuko ntabwo yuko umugambwe wabo ari cyo gihugu avuga ngo umugambwe wabo ngo wavuye mu maraso ngo sibe n'indi migambwe yagiye gusaba kwemererwa mu bushikiranganji ibyo byose ni imvugo uba iza gukabura abo bantu nyine bagira iyo myifato yo kuyondeza abandi kubaburabuza ugasanga nyine batanga yitwaje ibintu biriya mu cyarabavunye mama ngo bamenye ngo bavuye ngo biki ngo ntagusubira inyuma ibyo byose urumva ni kibazo ni kibazo kubera yuko niyo namashinga amateka urumva yuko sitwebwe turi beshi gusumba ibyo bashatse ko birengana uko byo biri poste birarengana ko bafite igitigiri navuga cyo muri singera mugabo turagerageza kuvuga ko dushoboye ibishobora kumvigwa bashatse kubihindura akabihindura batashatse kubihindura naho mugabo ntibavuga ngo ntibabyumvise tuba twabivuga
ubutegetsi buhari murabuha amanota ngahe ku 10 muri kino gihe buhamaze buraheruka gukwiza imyaka 2 buhamaze muraba muri senela hari kira kiyo kirahinduka cyane
ibyo byose izo kwari gice boronka kuko ntacyo tubona bararangura gushika no munsi amajambo menshi gusa turayumva mugabo ibikorwa ntacyo tubona ko ubu navyo tubona bihaza kugabanya amaganya n'ibibazo by'abarundi n'abarundi
kumenga hari abamaze gukurwa mu mirimo itandukanye kuva aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuze ati ndarira ndabaririye ndirira ibitandukanye bitagenda aravuze ubusuma aravuga ubutungane aragira iki hari abavuye mu mabanga ariko
banga ko bamukura ngaha ejo bagashaka bamuhaye andi mabanga kumva nubwo ni yego bo gufata ingingo rimwe na rimwe hari igihe zifatwa kugira ngo base n'abahoma amaso kuko ni wavuze yuko umuntu yamunaniye n'iki n'iki hama ejo atumuse umugeza mbere y'amabanga asumba yari afite urumva yuko agenshane kimivugwa
agatongwasa mutwara umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo muyage kubazo bitandukanye byibigezeho mu gihugu cy'u Burundi
mwakoze namwe kuduha mikoro
abandi dushimiye nimwe bwinshi tibakunze mariko muratwumviriza mwakoze kumviriza muri sanga y'uno munsi mwateguriye mukongera mushikirizwa na Joy Diane ninahazo muratubabarira mumvise ko twari muri sanga twashikirije mu magendera menshi cyane kubera ko imirongo ya gatorwa saya tugoye gutora yakoze Nadia Taha ya muhinga bw'ivyuma nabo bafatikanije bose turasubira hanje makuru ari imbere.